uburundi bubu burundi atari ubuhungwa ahubwo ari uburundi bugendegwa buzamwe abantu bifuza nabo kububamwo ntibube igihugu cyama gisunika abana bacu baje kugorerwa mu gahinga bitwa impunzi n'ubugira aho bavuka
ego pacifica ati ndakimera nimwateri irindi tafari agatogwasa nimwe mu nyumba
ndifuza yuko tugishika ko twese turi hamwe
ego agatogwasa nimwe mwavyumvise ati nimwatera irindi tafari nubwo ivyo mwubatse basa nababisenye niho bugabo bwanyu butsogaragarira ari tafari mugiye gutera mu misogonda 10
Turiko turayitera n'ubugenda.
Deka rero
ko tutiyicaye.
Murakoze cyane.
Tutambuka tuje imbere ntiduhagarara ngo nukubera bariko baragira ibyo bariko baragira.
Muri beshi mwari murindiranye igishika ijambo canke kivugwa n'umushinga amateka gatogwasa kubijanye n'ikinamico imaze iminsi yateguwe n'umugambwe SNDFDD yo gusambura umugambwe w'USNL muri uyu munsi tuvugana rero kuri genekezo ya 15 kwezi kwa 4 2024 mugomba mukurikire mugira mukurikire ikiganiro yahuriyemo na Pacifique Ninahazwe na Antoine Kaburahe ikiganiro kidasanzwe aho aza kuguha umuco y'ivyo ari wibaza byose
ibiriko biraba naho bitaniye n'ivyabaye muri kahise kuko kumbure ni ibintu bamwe batazi ariko umugambwe SNDFDD kuva ugitangura kubaho niwigeze wemera ko hari abandi bantu bogira ijambo mu bya politike mu Burundi ibinda bivuga nishimikije ivyabaye muri iriya myaka baraje baradutera za cibitoke turagwana turabanesha barasubira dutera muri za bubanza igende uko nyene mu nyuma aho byo byose babikora kubera ibyo bari barimo na buyoya ibyo imiganiro byabo bitekurutse twagiye gusubira kumva biburutse baje muri 2003 inyuma y'amasezerano bari bagiranye na leta mu Afrika y'epfo kandi naho nyene murazi yuko ikintu bihatiye gukora kwabaye guhiga buhongo abaparepe utu FNL iyo ngendo rero barayimenyereye muri 2019-2010 muri buka bazananya kuri muri paripe utu muri FNL icyo gihe
nokuvuga mu Rwanda
watu amaze kuja twamaze gushika i Bujumbura baratwanye ko tukira kongere kubera bari bafise abo bashaka gushira imbere ba pasteur n'abandi munyuma barazana n'abantu bitwa ba Kenese bakwiye mu Bubiligi ibintu biraba uko vyabaye inyuma yaho murazi yuko barahiye bakarengwa ko ntashobora no kwitwa umu FNL ari no nabajije mu kayazi gihe kimwe uwitwa ko yari yaserukiye leta mu biganiro ndamubaza nti mbega none mwebwe wewe ko ari witwicaranye mu biganiro umukuru w'igihugu ko ariwe twasinya amasezerano yo guhagarika intambara uyu munsi muhera he ngo muvuge ko ntashobora kwitwa umu FNL icyo kintu ngira ngo n'uyu munsi ntazopfa kimpariye kumbure uyu munsi rero biriko birabasa umukenyuro mushasha ni bya bindi by'uko bashaka kubaho wonyene bagacara bagira amahigwe ko wa murundi wa kera yivugiye ati ukusumba ugusumbya ibijumu agutwara ibyo ntavuze abantu benshi kubera baja muri politike kubera guhamira amaronko iyo babahendesheje utwo babahendesha biroroshe ko bagenda bibaza ngo barashitse ariko icyagaragaye nuko abagiye muri iyo nzira siko bashitse ku byifuzo byabo baba ariko barakoreshwa gusa kugira ngo abo bari ku butegetsi bo bahangame si bishasha rero ahubwo ni gihe rero cy'uko abarundi babona by'ukuri uravya igihugu kigeze yuko hakiri yuko abarundi baja mu nzira yo kurondera kwikura ko iyi ntwaro y'agacinyizo.
Uno munsi naye nabo bagita kababazo imbere ko mijamba abandi ibi biriko birashika byo ubu nibaza ko vyaba biturutse kuki ko hari hakigihe bisa nuko nubwo bitoroshye ko mukora neza nkuko imigambi yatezwa kwisanzura nkuko byari imbere mu 2005 ariko turabona ubu uno munsi ari mishamirano mu mugambi.
Ibiri uno munsi nibaza yuko urongoye umugambwe SNDFDD yarabivuze yuko ngo ntegerezwa kubaga umugwiza ku mugenzi wa CNDD-FDD cyangwa nyinjira muri CNDD-FDD ngo niba twaharaniye bimwe ngo atari uko bizoba kuzobibona bisigura iki bisigura yuko nta wundi muntu abwiza kugira uruhara muri politike kiretse CNDD-FDD nababwiye iyo ni ngendo bamanye kuva na kera uyu munsi rero kumbure bigiye ahagaragara gusumba kuko twagerageza gufukafuka twibaza abantu kumbure bazokwihanura mugabo murabona ko byatebye bigasendwa leta igatunganya ikoraniro kaminuza rinyuranye n'amategeko y'umugambwe rinyuranye n'ibyo amategeko y'igihugu ategekanya uyu munsi rero aho tugeze nibaza yuko abarundi bose bobona yuko mu by'ukuri si neza y'igihugu iragishinga abana bariya babanye politiki bamwe bamwe ariko nagatima kamaronko gusa hanyuma rero ibi bibaye kubera yuko umwaka uzana amatora ayo matora mu mvugo z'abazende defitite baravuga yuko bakeneye yuko
agatogwa sas ndabona umenga muvuye ku murongo sinzi yuko muri ko muranyumva umusubiramo ijwi riragarutse ndavyumva
nareko ndavuga ndi ibiri biko biraba rero mu bisanzwe umwaka uza muri azitwimirije amatora ayo matora rero bamwe muri CNDD-FDD ntibagira impungenge zo kubivuga ku mugaragaro ko bashaka ko intebe zose ijana ku ijana zibi za CNDD-FDD urumva rero utashobora kuborohereza canke ngo yemere ibyo ubwo niwe baca bajana niyo mpamvu rero bareko baragira ibyo bareko baragira kuri CNR
mbega none uyu ahari avugwa Nestor Girukwishaka n'ubu ntibirakunda ko mushobora kuvugana murafise icyizere ko muzoshobora kumvikana umugambwe ugasubira kubekurukira cyanke hari ukundi kuntu mwateguye mugiye kubandanya politiki
sinibaza yuko uyo muntu ariko arakoreshwa n'abari abantu ko hari aho twurira ngo twumvikane kuko ntidutumbereye bimwe abasenere baguma ari abasenere abo nabo n'abasenere dede aburumva yuko bakora ibyo dede ishaka guhuza rero murumva ko bica bigorana kuko yaba bashaka yuko tunahuza none ko basa yuko tugira ikoraniro kaminuza bikwereka neza yuko ibivuga ngo twokumvikana yuko aba bahakazi aba batuma ntabyo bakeneye ntabyo bashaka icyo bakeneye ni uko baronka abantu bitirirwa umugambwe mugabo uwo mugambwe baramaze kuzimanganya nicyo ni ko kuri kuhari
ego Antoine Kaburahe mumenyesha makuru politiki y'u Burundi murayikurikira cyane kandi mwayanditse ko ibitari bike mwumvise insiguro umushinga mateka agatongwasa ariko aratanga ati sakubu ahubwo ni kibazo kihari kuva bakiri mu muhari urwana bamwe bahanganye n'umuhari wa Rwanda CNDD icyo gihe witwa FDD mwebwe hari yindi siguro mubona ibyo asigiye umushinga mateka agatongwasa byabanyutse
murakoze cyane Gilbert ikintu cya mbere gihe no vuga nuko dukwiye kwibaza tuti mbega iki twita demokarasi tucumva kimwe kuko si mu Burundi gusa bashaka hariho abashakashatsi benshi muri Afurika batamwe kwibaza bati mbega hari ibihugu bijya mu matora bikava mu bigiye matora imigambwe myinshi ngo uhiganwa ngo amatora hama inzego zikavuka ariko rero hari navuga bati mbega ubwo buryo uwo mwanya ibihugu bimwe bimwe muri Afurika sivuze byose bishyira muri ibyo bintu bita amatora bita demokarasi birakenewe ko aho usanga le règle du jeu no vuga uko demokarasi ivuga amatora siko biri kubirakogwa ubu mumbabare ngira twari kuba tubishikira Gilbert code electoral ibyiri itegeko ibyirizwa izuhagarariye amatora hari ubusimi ryatowe none ukundi kuri abantu bazoje matora bagende
kumbura ko Antoine Kabura yemunyemereye turaza gushika kuri icyo kibazo nkuko mwari mubivuze uno munsi mwebwe ibiriko birashikira umugambo ese net mubiha intumbero yahe mubihuriza ko n'umushinga kumbuga unguruka na umenye kuri Facebook kumugira icyo muvutse ku biriko birashikira umugambwe CNL hanyuma uno munsi namwe muravye insiguro umushinga mateka gatongo wase yatanze muravye ibyashigiye birashikira amashyira hamwe yigenga ibyashikiye amaradiyo ibiriko birashikira umugambwe uno munsi mweho muha intumbero iyihe ibyo ibiriko birashika mu mugambwe CNL
Jewe cyambere no vuga nuko ntatangaye. Ntatangaye ibindi bintu babikoreye CNL biri mu murongo umwe ubandanya kandi umaze igihe kirekire cyane. Ngombe tufatire hafi dufatire kuri 2015. Ebi gihe nk'igihe twiramirize kingo cya gatatu cya president Nkurunziza amakuru twari dufise ajyanye n'imigambi cyo kiringo cyari gifise. Bari uko bafuta imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bita kwibagora opposition bavuga ati ratugura iyo tuyivaneho bari uko bafuta aya mashyira hamwe yigenga nayo nyine bavuga ko abagora bari uko bafuta ibinyamakuru byigenga nabyo nyine bavuga ko bibagora rero uravye ku bintu byagiye birakurikirana ibinyamakuru bikuru bikuru byari biri mu Burundi byarirukanywe ibimenyeshamakuru bwo ibinyamakuru bagiranye ibyanditse gusa ibimenyeshamakuru byari bihari bitari bike byarirukanywe mu nyuma barasanasana buke buke urabona ko bagerageje gusubira kwemerera nk'amaradiyo amwamwe bari bugaye bwabanje kuyaha amategeko ko hari ibintu badashobora gusubira kuvuga hanyuma ikinyamakuru no vuga cyaboneka cyari cyasigaye gushika ubu uko byari meze imbere ya 2015 kibandanya cyari kinyamakuru iwacu icyo cyonyine no uvuga mu bintu twari dufise imbere ya 2015 gushika uno munsi kihaboneka kimeze nk'uko cyari kiri kumbure kabura hino bashaka kutubwira ati natwe ubu turigengesera kurusha uko twabikora imbere mugabo nico no uvuga kikihari nk'uko cyari kihari uciye uje mu mashyira hamwe yigenga ukara amashyira hamwe makuru yarahari nta yose yarafuswe ubu ishyirahamwe novuga risigaye ryo ari kimeze rihakwa kumera uko ryari riri ni parsem oricom yaragarutse ariko ndavye madosiye aho radusohorera y'ubusuma ubu nta madosiye y'ubusuma mpora numva arashobora kugira manalize gusa ariko nta dosiye kumwe twara tuzumva imbere ya 2015 zigisohoka hanyuma ku ruhande rw'imigambwe uravye imigambwe yari ikomeye imbere ya 2015 uko yari itondetse ukaraba amajwi yari yagira aronka mu matora ya 2010 umbo bwa mbere hari sende DFDD yo ngende yo nikihani iracyatwara niyo itunganye ibyo byose ubwa kabiri hakurikira FNL yari irongowe na na Gatongwasa cyadufata ko ariyo yahavuye ibyara CNL haraza umugambwe iprona uravye uko waruri nuko meze ubu naho hagiye hamwe impinduka nyinshi hariho umugambwe MSD haraza Frodebu haraza ipedeziga mibanga umuntu yashobora gutondeka rero uci urabuti ivyo bintu twari dufite ico gihe n'ivyo dufite ubunyene hasigaye iki hasigaye iki umva ku ruhande rumwe umugambwe wagira kabiri warukomeye niyo FNL yahavuye ibyara CNL Yenda vye wa murongo je muri je nagira nti hasigaye umwanya ungana gute kugira ngo yo CNL bayifute nico cyonyene ni nkuko niyumvira nti hasigaye umwanya ungana gute kugira bafute parsem hasigaye n'umwanya ungana gute kugira ngo bahagarike ikinyamakuru iwacu numurongo umwe numurongo umwe bariko nibo bo ntibahagarika barashobora gufata umwanya akavuga bati mbega ico kwemegwa ubunyene turavye makungu turavye abandi nyine baza kutugora ubunyene dushobora kugeza hehe guhagarika ejo naho tuzogeza hehe mu guhagarika ariko umurongo bariko numwe n'ugufuta ico cyumviro cyose kidasa n'ica batwara igihugu niwo murongo bariko rero ibi rero bishikiye CNL je numva ari umurongo wumvikana nibizogarukiraho nibaza ko bizobandanya bakora bibikurusha kurusha n'ibyo
ego agatongwasa mwakurikiye Antoine Kaburahe na Pacifique Nahazi bati babona yuko ahubwo n'ubu bikiza ahubwo bizobandanya muri kahise twarabonye nko mu 2015 mwarifatikanije na Charles Nditije mu gukora urunani amizero y'abarundi mbega uno munsi nivyanka yuko mumvikana n'uyu Nestor Girukwishaka bakamwegurira umugambwe muzohava musubira guca mu nzira mwakiyemo mu 2015 canke muzokwitoza mu kintu indizira
n'ugaruka gatoyi kuco Kaburahe yari karavuga bijanye n'ivy'amatora burya nayo matora avugwa amatora burya nta matora ya demokrasi ariho mu Burundi ibi mu ngundire ndabisigure gatoyi uyu munsi urwavye ibwirizwa shingiro ba bemeje ngo ryatowe muri 2018 mu gaturazi yuko atari ku byabaye harimo ingingo z'agahotoro nikumira mu bijanye n'amatora bashitsemo ivyo byose bazishizemo bivanye n'ivyo bari baje kubona muri 2015 nimwibaze urasaba abitoza ibyo basaba batanga nk'impapuro ni bimwe amafaranga y'ingwati namwe umwanya wo kwiyamamaza urangana mugabo hageze gutanga intebe z'abatsinze abarose amajwi purusha abandi bagaca bavuga yuko uwigenga ibyo byanditse mu ibwirizwa shingiro kuwigenga kugyanga umushinga mateka abanza kuronka amajwi 40% y'amajwi yo mu karere yitojemo aho urumva yuko ivyo aho byakabaye ni ivy'i Burundi nyene ni demokrasi nyene yubatswe n'umugambwe tuzi nyene uri ku butegetsi mu Burundi uyu munsi rero ikibazo muri ko murabaza ati mbega none ubu abantu bogira oje hamwe kujya twabigize muri 2015 yabemerewe kujya hamwe n'imigambwe ari abantu bigenga kirazira muri iyo bwirizwa shingiro ryabo uretse n'ibyo urumva yuko umaze kuvuga yuko uwigenga abwiza kuronka amajwi 40% ubu rero twufata yuko mu ntara kanaka hitoje abigenga batatu canke bane maze bagaca batwara nka 90% y'amajwi yo muri iyo ntara iyo ntara ikabizobifise n'imiburibure abashinga mateka 25 mbega wocu y'indebe zitatu abo bashinga mateka batatu bafise bose hamwe 90% izisigaye 22 ugacho ziha imigambwe n'inandi z'imigambwe badakwiza na 10% aho urumva yuko tugiye mu vya demokrasi wocu ufata rero yuko abanyagihugu ibyo bavuze atagaciro rifise ko agaciro gasigara gafiswe n'ufise ikirindi acurika canye agacuranura amategeko nkuko abishatse ivyo rero murumva yuko nagahaze mugaba muti rero none tuzoca tuja mu matora gute tuzoyajamo uko bizoba bikubiri kose ivyo ryo byose ngo gutuje ntabakwambuye ngo kandi ngo gutuje ntutingata twe turizera neza ko ibintu bizodadanuka kuko abarundi barafise ishaka ry'uko bahindura ibintu kandi biciye mu nzira y'amatora twegwe rero uko bizoba byifashe muri icyo gihe niko tuzokwinjira mu matora kandi turazi neza yuko ibintu bizohinduka biciye muri iyo nzira
bisigura yuko niba mutazoba mwumvikanye n'uyu Nestor bwiruko ishaka mushobora kuzokwitoza muciye mu wundi mugambwe ko uwo mwahorana bawubatse
twebwe twarashinze urubanza muri sentare ibijejwe
yego
kandi twibaza yuko nimba ubucamanza bwigenga koko aho rero n'igipimo niho tuzobibonera kuko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL mu mategeko y'umugambwe ritumwa ko n'umukuru w'umugambwe ibyabaye rero byatumwe ko nimba ari umushikiranganje aritumye ko nimba ari inde haho nyanzwa amategeko y'igihugu haho nyanzwa amategeko y'umugambwe twizera yuko nitwarenganurwa ku bintu bizoheza bikagenda neza tuzoheza tuyajemo muri icyo gihe nk'abanyamugambwe niba abandanya naho kugushigikira ibidashigikirika tuzoja nk'uko ibihe bizoba biri mugabo icyo twemerera abarundi nuko uko bizogenda kose tuzoba turi muri ayo matora
Antoine Kaburahe murumenyesha makuru murumvise insiguro umushingamateka Gatongwa Satanga mwumvise n'ibyo mugenzanyu Pacifique yagiye arasigura namwe mwanabivuze nk'uko ari ibintu bibandanya uno munsi umuntu aravuze byose biba mu gihugu ikibanza cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi murabona ko kihari koko
ukundire Gilbert ni uri kuratubaza mugabo unkundire mbaza akabazo gatonya honorable Gatongwasa aravuze ati ubucamanza nibwa bwigenga koko ubu ni hagiye kubibona nyakubahwa Gatongwa Gwasa icyo kibazo uracyakibaza
icyo kibazo ndacibaza kuko ngo gahinyuza ngo ninzoga yoza uyu mukuza niko babivuze mu kirundi umukuru w'igihugu yamarika aravuga ngo ubutungane ngo nukurira karira mbere turakenera kubona rero yuko imvuga ijana n'ingiro kuko ntiwahagarariye ubutungane ku isonga kandi si ukuvuga ko ibiriko biraba atabizi si uko atabibona naho byo mufasha wewe byo muha akarusho mu migambi yiwiwe nk'umunyepolitiki ashaka kuguma atwara ariko kandi hamwe no kuguma arondera gutwara n'ineza y'abanyagihugu ibwizwa kumuraza ishinga ineza y'abanyagihugu nayo rero na demokarasi kugira ngo ishinge imizi by'ukuri nuko urwego rw'ubutungane ruba ari urwego ruhagaze neza
ego
rudashobora guhagararira rero ineza ya bose ngo burenganure uwuri kararenganwa urumva yuko muri icyo gihe iyo demokrasi twoba niwe twozoyiririmba gushika ryari
ariko Gatongwa Satanga sijya mbere mubabare ndabakiremo ku kabazo Antoine Kaburahe yababajije sijya mbere twarabibonye uko imyidogo y'amatori uri kugenda uko imigambwe mwitwara ariko twarabonye n'imanza ziheza zigacibwa mbega mufatiye kuri kahise mukaraho ko mwagiye mwiturwa ubutungane uno munsi wo mwitetse ikindi gitangaje
nkundire jiribe none ubu hahindutse iki niho je naciye mbabloke gatonya kubera honorable agatogwase yavuze ati agira arabe yuko ubuhoho ucamanza bigenga koko ni iki gituma ashobora kwibaza yuko ashobora kuba harabaye impinduka urumva tuko tuvuga bimwezirbere mbabariye
nta kibazo ngira arashobora kubasobanurira agatogwasa mu gerageze kumuhumuriza
ibyo ndabyumva kandi na jewe ndabizi uko byifashe mugabo burya ngo iyo umuntu azi guhinyanyura amajambo rimwe na rimwe urashaka kumuherekeza ukaraba aho amajambo wenyine avuga azomushikana kimwe cyoco nuko kubijanye n'izo sentare ziwacu sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ibyayo birugaye uko bavuga yuko ingingo ishinze ari ntabanduka tuyunguruza tugira gute mugabo kuri ibi by'uru rubanza nuko muri Cour Supreme muri sentare nkuru y'igihugu aho nimiburi buri hariho icyumba gasambura manza aha udashimishijwe urashobora gusambuza urubanza hanyuma rukatangura rukabandanya ukundi aho urumva aho harimo akarusho gukebuke ariko uretse n'ivyo kuva na kera intahe niyo yatumye Uburundi bugira iteka intahe rero biyinaniye gutunganiriza abayitaka urumva muri icyo gihe iteka none rizoba rikifise agaciro bizaba bimeze gute kuko abaswari nibo bavuze ngo bonye umugenzi wawe ngo bariko baramumwa ngo nawe ngo burabombeka rwawe urazi ko kera bakoresha intakare n'inzembe amajambere ataratera imbere cyane niyo bavuga rero ngo ukibona mwenziyo ananyorewa tiya kicho chako maji hari abo yibaza rero uno munsi muri aba barundi yaba abanyepolitike yaba n'abandi bo kwibaza ngo ibiri kubirashikira jewe biri kubirashikira senere ngo n'ibyi wacu mugabo yaba uri mu bucamanza yaba uri hehe yirengagije ibyo akaraba hirya akarenganya uko ariko karakogwa izuba riva impera n'imperuka nawe nyene yozoshikirwa icyo twano vuga ni abacamanza bohagarara nk'abacamanza bakaraba amategeko icyo avuga hanyuma ufise ubutungane agatunganirizwa uri kararenganya nawe bakamubwira ati geza ngaho garukiriza ngaho ntacyo byobatwara nuko kumbure mu Burundi rimwe na rimwe n'abantu batinya gutakaza ibibanza barimwo mugabo ntababivukiramwo kubera umuntu abishikamwo nicyo kimwe nuko bivamwo hageze kubivamwo mugabo kabivamwo ufise iteka mu mutima wawe wumva amahoro ko wakoze igikorwa cy'iteka ntacyo byo wabitwaye Imana irafise inzira yocamo kugira ngo nubundi nawe isubire ikwirure
Ego Antoine Kabura hengira mu kwishura akabaza naye naba bajije ngira mwumvise yuko gushika ubu agatongwasa agifise icyizere yuko ubutungane buzomutunganiriza ariko nimba bimeze uko oyo ubwo butungane buvugwa ko byinshi kubganyo uno munsi muravye uko izo nzego zose zateretse gutunganiriza abantu muri demokarasi n'ikibanza tubona ubutungane bufise na demokarasi mu Burundi hari murabona yuko mwo kwizera ko ibyo umushinga mateka agatongwasa yizeye bizokunda
bon jewe umvirije honorable agatongwasa ibyo yavuze nubwira nti tant mieux nubwira nti ok n'amahoro kuko twebwe twamenyesha makuru iri kuraraba iyo code electoral turaza kubishikako ingene yateguwe ingene yabaye adopte hariho amahiyo menshi kubyerekeye ingene inzira ya demokarasi yo kubahirizwa mugabo ngaca numva honorable Gwasa avuga ati reka tubandanye tuzoraba njye wumva no kuvuga iki nagira nti sinzi numva je jose tumenye politique ndabwire politique ikogwa mugabo umunye politique ko avuga ati oya arafite cizere afise hari umugani w'ikindi yaciye ngo ngora gusubira mu mugabo avuga ati azoraba ingene ugwego w'ubucimanza kwa justice uzoheza rugatunganiriza
mugambi senere
reka tuvyakire uko urumva jeribaza yuko tutariko turabibona kimwe mugabo reka wewe kama politisien ka umuntu muri opposition nuvume ngo aratahura ingendo ya y'ubutegetsi gusumba je uko ndayitahura mugabo jewe nguma mu kibazo cyanjye cy'umuntu abirabira hanze reka twisere ko azotunganirizwa ikibanza aha la justice aha ubucamanza aricyo ibara amata avyaye amashuro mego niko bavuga
ego
tuzakiruko
ego upasifike nahazwe umwumvise kaburahe ntiyanyuzwe n'icyizere umushinga mateka gatongwasa avuze uno munsi hari ibyo mwagiye mushikiriza byerekana yuko hari ibintu biriko biratera byangara mu bijanye n'inkingi za demokarasi mu Burundi namwe ntimwumva yuko kwizera bifasha ibyo yizeye umushinga mateka gatongwasa bishobora kuzokunda
Ntabero uvuga uko wewe abivuga bariko baragenda ndabitahura kuko cyugira uti atagize gucyo ari kucavuga ngo agiye kugira iki uvuga ku ruhande rumwe ndazi ko atari kijuju nawe nyene ukubwo butungane tubuze twese n'ico kimwe bese ubwo butungane turazi ngene gukora gushika uyu munsi nta mugambwe numwe urigera utunganirizwa biciye ngaho mu butungane ubwo butungane n'imigambwe myinshi cyane yabwituye muri pro na niho byabaye kenshi cyane ahubwo rimwe na rimwe leta ikacikoresha n'izo manza nyene mu zindi ntumbero yabifise ndibuka nk'igihe hariko higwa intego ribwirwa shingiro yari igiye gufasha Nkurunziza kuronka ikiringo cya gatatu hariho urubanza muri Cour Supreme rwa pro na nyene hagati yabo kwanditije nabo ku rundi ruhande hanyuma ibyugo rubanza ukabona ko muri leta babikoresheje uburyo bagenda kubwira nka sinunguruza yari cyegera cy'umukuru w'igihugu ati wewe utworohereje ukatworohereza muri ibi by'ibwirwashingiro turagufasha ugumeho mugabo kwanditije batamwemeye kwanditije bati wewe ukashigikira bino bintu nawe ibyo mu rubanza biragenda neza ukumva ko ahubwo batomboye kuba hariho urubanza ahandi naho ubwo rubanza bacashima kurutevya dufate nk'ubu hamwe bosanga baruciye akabona ko bitoshoboka ko basigura inge n'umugambwe bawuhaye ibyo Nestor gira uko ishaka bo bico bazoca bakora urubanza bazorudindiza igihe cy'amatora kigera ibintu bikimeze kunyene bazoze kuruca nko mu 2028 ivy'amatora byose byavuyemo muri ico gihe mu gihe umushikiranganje yamaze kwemera Nestor gira uko ishaka ko ari umukuru w'umugambwe muri ico gihe urumva bagira bati ibikiri ngaha nibyo tuba turakoresha mu kurindira ko sentare izogira ikivuze ndabibona ingene bo bashobora kubikinisha bariya kiretse habaye izindi nguvu z'inyuma kumbure zova nko mu bafashe Burundi zova mu bandi muri ico gihe leta ikagira iti akajyango sigaranye kuko hasohoka neza nuko mbwira bwa butungane nyene ti curubanza gucya mureke gwasabanda nyarongo uyu mugambwe vyitwe ko bivuye mu butungane atari twebwe tumara maye umva byose ni ibintu byinshi biheza bigakora muri uwo mwanya ari cyo gituma numva ko umugambwe wo bashobora kwishura gucya bagira bati reka ibiriho byose dusigaranye tubikoreshe hanyuma tuze turabyo bihereza tubadaye twiga kumbura imikenyuro bashobora gusanga basigaranye izo bamike cyane uravye ayo mategeko uko ariko araza urabona ko amategeko kenshi y'amatora kugwa amatora nyene nageze ayo matora ayo mategeko bakacha bayajanisha n'ibihari muri uwo mwanya bagerageza kuzibira uwo badashaka kwaba muri ayo matora ziko mwibuka nko muri 2015 batanguye kuzana iby'amadiplome kubera ko batinya naho nyine agatogo basaba bavuga bati turabe icyo dushiramo kugira ngo nirize kumworohera umenga bacye asanga yifisiyo diplome icyo baranagiheba mu nyuma urabona nk'ubu bariko baragira bati none gwasha twamubujije umugambwe yo basigaranye iki cyagiye atashobora kwitoza nko wigenga mu mategeko cyabashiramwo ibituma umwe wigenga biza kugorana ingene yitoza bateza kuguma bavyongereza rero niho mvuga ni ashobora gusanga marge cyo nokita marge mu gifaransa umbure sinzi ngo gishira mu kirundi ivya sigaranye ashobora gukoresha bazosanga ari bike cyane kumbure bazosanga ari bike cyane ariko ico nemeza nkuko nawe yabivuze nuko kino gitero kuri CNL atari gitero kuri yo yonyene ari gitero kuri demokarasi yose buriyo demokarasi irahagaze cyane kuri uko guha umunyagihugu ubushobozi bwo guhitamo uhitamo hagati ya programa zibiri zitatu zine zikomeye agahitamo iyabona yumva ko ikwiye kumutwara rero ibi bagiriye umugambo ubugira kabiri mu gihugu nukwanka nyene ko wa munyagihugu aronka ivya hitamo kuberako hari amaraporo yo bamaze guhabwa umukuru w'igihugu amubwira ko amatora azashobora kutamworohera hamwe umugambo CNL wogenda ukomeye bafatiye ku mashavu abanyagihugu bafise mu bisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu bumvirije n'abasendede FDD bonyene ishavu bafise bisanga bagira bati tukazana kaza ari umugambo ukomeye utavuga rumwe nabi wacu bazotora uwo mugambo rero ubwo bwoba nibwo buriko buratuma bagerageza kuzibira hashoboka hose kugira ngo CNL ntironke ahica ivyo rero bikaca byikira wa munyagihugu azosanga aja mu matora atagira ugutandukanya atagira uguhitamo hagati y'imigambi ibiri ikomeye yorongo igihugu
ego agatungwa sane mba mwakurikiye aho musangi jambo muri kino kiganiro bafise amakenga nubwo mwebwe mufise icizere mbere bakanerekana yuko bashobora kubandanya bakora imikenyuro myinshi y'amategeko n'ibindi bintu shakwa gutuma umutagira isaganirizo mubona n'indi mikenyuro mukoresha kugira ngo mwitoze nubwo mwavutse ko muzokwitoza mbega mwebwe n'uyu mwumvise ko babisiguye kiretse nimba atari banga mutubwira mukizeza abanyagihugu mukenyuro udasanzwe mufise ushobora kuzomena izo nzitizi zose twumvise
ariko jiribere ukundiye imisegonda 30 gusa imbere yuko honorable agatogwa safata ijambo jewe nibaza yuko ndatahura yuko honorable agatogwasa adashobora mu kiganiro nk'iki kuvuga ati ibi biri kobera kogwa ndavyanse mu gifaransa novuga ati zo kuguma ari legaliste handi hoho murazi ngingo zose zifatwa mugabo rero nibaza yuko ngira atabitubwira hari gihe umunyapolitike ategereza kubona yuko lo legalisme cyanke gukurikiza amategeko bifise aho bigarukira akemera ati ndavyemeye umugari wabo ndati chini ya ulinzi cyanke ngira mpaguruke ndavyange ni ukuvuga je nashaka ku precisement pense nkuko pacifique abigira
nkuvuga mwagombye gutomora
gutomora nuko ntahura ahagaze nkuko pacifique ayivuze kandi nawe nyene agatogwasa ngira aca bitubwira mu kanya turamutahura mugabo ngira ngo nawe arafise nkuko uwaje neza cyane cyo nikibazo gitomoye mbega none asokora iki mu gihe ibintu bigumye uko biri ubu
ego ngira yumvise icyo mwongeye ko kukabazo nabagije agatongwasa murashobora kwishyura
ndabatahura cyane gose mugabo inyishu namwebwe murayizi none ko u Burundi burimo imiliyoni 10 na zingahe ubu bavuze ngo bariko bigiza yo gwasa baramwikijije ingora na barundi bafise ziba zitoye umuti jewe nabajije ubundi aho bahereje kugira inkina mico yabo y'ingozi shitsi bujumbura naje mbega ntubuho igitoro cyo bacabonetse mbega ubagasukari turakaronka bitagoranye muri makere y'icyo nababwira ni kimwe hariho bya bindi baciye umugani mu kirundi ngo inkomanga yitwararitse ako mu mutwe ikamirikira dodora mugabo aho yibaza ko hari ingorane siho zari ziri mu byukuri uno munsi abarundi amamiliyoni n'amamiliyoni bari mu bukene bw'ubuzura inzara ibiciro biduga ku munsi ku munsi nta n'ingingo ubona zoba ziri ko zirafatwa z'ukorohereza umunyagihugu canke umwene gihugu none ga abo bantu bameze uko bamerewe uko naho badaja kumamba ibikorongo bavuge mwibaza yuko bazoja guha amajwi abantu ati nimubandanye mudutsindagirira muri ubu bukene muri aya magogwa muri aya marushwa cyane cyo tumamvuga nti ibyizere ibyo kwizera ego biragoye mugabo uravyo ku bintu biko biragenda sinibaza yuko abantu bazoguma bagenda ngo bariko baraha amajwi abantu atakindi bariko barabamarira kiretse kubakenesha nimushake namwe murabe none ugira ngo kuva bashize ku butegetsi idolari ryavunjwa ngahe uyu munsi rigeze kurangahe ikiro kibiharage cyasumwa kurangahe uyu munsi kigeze kurangahe kandi nibiko birasubira inyuma ahubwo bibandanya byunyuka none abo barundi jewe sinumva yuko n'ukuri abo barundi bazemera yuko ngo no kubera bakuyemwo banaka ntibaje mu matora ko ari ibintu bizoca byoroha gusumba rero novuga nti abantu urashobora kubatwara ukabacisha kubita ukabacisha kumabuye ukugomba mugabo impera n'impera ukaragira kubwira bati oya ubu rero niturenga ngaha niyo ucubigira gute n'aba barundi bamere uko bamerewe kugira ngo bamere uko bamerewe kubera gwasa byabamere uko bamerewe kubera senere bamere uko bamerewe kubera aba batwara mu barundi rero nibaza yuko hazogera igihe bakabwira aba batwara bati banyakubahwa turabashimiye nimukinjure dushira abandi bategetsi dushaka twivumviriye biciye mu matora atuganijwe neza je nuko ndabyibaza
ego
isi ukuntu imeze ibintu birisubiriza nubwo bitaba bisa mugabo nizera neza yuko ibitubona biri ko birahinduka mu bindi bihugu nubwo bishobora guhinduka none ubucamanza nubwo twavuze muri Senegal siko bwatumye ibintu bihinduka bikagenda neza kandi ni nabwo bwari bwanabipfunze rwose bukoreshwe n'ubutegetsi mugabo hageze igihe ubucamanza bwaravuze buti oya ibintu byo bandanye uku kandi mbona ko ibintu biko biragenda neza nungaha rero cyoshika sinzi ko twovyita ibitangaza biramutse bibaye mugabo byo ndakwitwa n'ibitangaza igikuru nuko abarundi bogera aho bagira bati ashi
ego mukurindira kumbira ko ibyo bitangaza muvuga bizokoreka Antoine Kaburahe yaba savye gutomora mbega murishikana canke murategura kugira urundi rugamba rwo guhangana na leta ya CNDD-FDD
kwishikana iryo jambo je sindarikunda mugabo kugira ngo nabonye ni bipfuza ngo bishikana barazi neza ko je ntashobora kumusende CNDD-FDD barabizi neza gose kuko jewe ibyo bakora sindabishigikira sinshobora kubishigikira jewe sinagiye muri politike kubera maronko n'ukuri abantu barashaka kunyihenda ko jewe nagiye muri politike kukwanka akarenganyo kukwanka agasuzuguro kukwanka mwana wa mama na mpinga yanje n'ibindi byose dukeneye ko uburundi b'uburundi bw'abarundi bose ibyo rero abantu bavyumve tuba mu migambwe tutaba mu migambwe n'uburenganzira tubwirizwa guharanira kandi tuzogushika ko igihe nicagera nuko niko biri
ego Antoine Kaburahe muravye igihagararo cy'imigambwe mu Burundi mukaraba kare Pacifique yigeze ni kwabaza ati mbona inkingi za demokarasi nyinshi zagiye zirasenyukwa kubera ko kiretse imigambo yahungabanye ibinyamakuru byarahungabanijwe uno munsi n'amashyirahamwe yigenga yategerezwa kuzarahamama amwe yarangajwe ndega murabona yuko iyo turi ko turaja tujahe hanyuma birakunda ko Burundi busubira ku kunzira no ku murongo bwari ko imbere y'2025 haba mu byo kumenyesha makuru haba mu mashyirahamwe yigenga no mu migambi
Gilbert niyo nkuru no kugira yuko burya iyo umuntu yamaze kumviriza ingene ubwigenge buryoshe bitaguye gusubira ku kumucutsa ako kanovera kandi barundi naho bahazwe na vyinshi batorohewe mu buzima bwa misi yose hariho ikintu bamaze gucamwo ikintu bamaze kumva naho bigoye waba mu bwoko kumenyesha makuru waba muri sosiyete sivile nk'uko Pacifique yavuze sinuko kwa agasigarira oya abarundi baracakunda kwigenga naho bari gikenye naho batinya mugabo iyo muri kumuraganira iyo tuganira n'abarundi iyo tuganira n'abanyapolitike mbere nabo yitwa ko bari mu mugambi dutwara ibiri kubiraba ibinezereye kandi bishimishije ivyo o babimenye kandi nabo nyine barabizi ubutegetsi bufatiye ku gutinya gupfungwa cyangwa kumererwa nabi cyangwa imyemerere kwicwa si ubutegetsi buramye oya ubutegetsi nyakuri ni ubutegetsi abantu bisanzura bakavuga ikiri ku mutima kandi iyo abantu batwawe neza n'abatware bamererwa neza nibaza rero yuko amatora ariko arategurwa n'abari kubayategura boreka guhagarara mu gutera ubwoba abantu abarundi bagatora abantu biyumvamo bagatora umugambi biyumvamo kuko ibyo ari byo byose bitegereza guhinduka ntushobora gufata abantu miliyoni zirenga 12 kubatwarira ku bwoba kubatwarira gutinya kera byari byoroshye baca bazana ibintu by'amoko baca bazana ibintu by'intara mugabo abarundi tugowe rumwe twese abahunze ni mu bwoko bwose abakenye ni mu bwoko bwose hama kandi ikindi izi ngorane twacishe mu zatweretse ni uko abari ku butegetsi ubwoko barimwo si bwo bukuru oya abantu barashobora kwita ngo basangiye ubwoko ariko bagakiza abo bantu bitwa ko bari mu bwoko bumwe nibaza rero ko twoshyira imbere intwaro nziza intwaro ibere intwaro base sur le droit ukuri
intwaro ihagaze ku mategeko
mategeko yego hama rero uyu munyakubahwa agatongwasa jewe kuko nabivuze ndamutahura ndatahura yuko adashobora erega buca amagiriza kugumura abantu mugabo amenye yuko sinavuga amenye arabizi n'abanyine imyaka ni myinshi arimo politiki kandi yavuze yuko ikintu cyangiyohiye ati ntiyabigiyemo ariko arondera amaronko kandi nibaza yuko aho ngiza nta maronko agatogwasa nzi nibaza yuko n'abanyine ari umuntu afise kahise gakomeye muri politiki y'u Burundi mugabo amenye yuko abarundi bararushe azogira igihe bamubaza bati none kujya Pacifique yavuze ati uzorindira yuko bagucira ubutungane buvuga ko bakwivye amatora
ego Pacifique nazwe murantunga Pacifique nazwe mwumvirije abandi uko bagiye barasigura akabazo n'inkako nari mpeje kubaza Antoine Kaburahe ndabona n'umwanya uri kuri iterera mbega birakunda ko bimwe mwavuga byose byagiye bisenyuka gahoro gahoro kuva mu 2005 bigaruka izo nkingi zariho zigasubiraho zosubiraho gute zisubijweho nande
buriya kimwe mu byubaka demokarasi y'ukuri demokarasi mu Burundi turafise ingorane y'ingene tuyitahura umugani wa Kaburahe agitangura ico twese twita demokarasi nitwigera tumenya ko ari ikintu kimwe twa turiko turavuga iyo wumvirije abasende DFTD bariko baravuga demokarasi basigura babandi baragiye babandi bagira bagaruke ni mugabe hariho ibyari hikiriya gihe ntimwagira uko none ubu twabahaye kugira uko wumva bariko bavuga ubwoko ico tukivuga uko kiri umva ariko abwira bati abahutu twarabakuye ko intwaro y'abatutsi ubu rero ni mudufate ko twebwe kuguma dutwara uko niyo demokarasi mugaba akacaza ikibazo ibyo bakorera nk'abasenere bica bibavuguruza umva ubwo nyene je mparandaba nk'iyo banyuruje umunywanyi wa senere nta mushira ku rubuga ndiko ndamutabariza ubwo nyene uzoje kuraba ibintu bica byandikwa hajya abantu bacha bagira icyo bavuze ko bose bagica bagaruka bati mbega iyi ntwaro itandukaniye hehe nimwe muhora mutubwira yirindwi na kabiri baca bazana ubwo nyine ibyo ni ukuvuga ko igihe cyose hakiriho CNR rongo na gatongwasa iyi irabateye ingorane kubera ko ibavuguruza bavuguruza muri mwe bariko baravuga bariko bahama uwundi muhutu kandi nawe nyene yagwanye iyo ntambara y'ukugwanya karenganyo abahutu bakorerwa bariko baramukinyiza bariko barabica bariko barabanyuruza ntituzi nibitigira ibyo bishwe abanyurujwe n'abapfunzwe muri bo uko bangana kandi nabara abahutu mu gihe abandi batwara bavuga ngo ehe ni murabe turabahutu twabakijije ukuvuga nk'uyu ni ingorane ikomeye kuri bo rero nayo ndagira nti bumva bo bavuga demokarasi bumva ico bari ko bavuga ati intwaro twakuyeho igihe hatwara abatutsi twaradutura abahutu niyo demokarasi ku rundi ruhande abandi batari bake kandi barimo abahutu n'abatutsi so ubwoko bwo bubivuga bo bagira bati demokarasi uko tuyumva dukeneye intwaro irimo bwa mbere bw'umwidegembyo w'abanyagihugu aho abanyagihugu bafise uburenganzira bwabo bwose bwo gusohora ibyiyumviro bwo gukora amashyirahamwe ari kwinshi hari imigambwe hari ibya societe civile hari amasendika rero hagira ati tube dufise umwidegembyo wacu tugira umwidegembyo wo gusohora ibyiyumviro habeho ibinyamakuru byigenga iyo niyo nkingi ikomeye ya demokarasi ku rundi ruhande demokarasi ni ubwo butungane bwigenga icyo bita etat de droit ni uko habaho ubutungane by'ukuri butunganiriza bose kandi bukanganisha bose bukagira ku mategeko gusa inkingi yindi ikomeye ni iy'imigambwe imigambwe ikomeye koko hakaba ubutwara abatari mu butegetsi bakubaha abariko baratwara mu kiringo cyabo abatwara nabo ntibinjire mu buzima bw'iyindi migambwe kikaba kizira ko aribo bajya kwinjira ingene bayitunganya hanyuma hakacaza inkingi ikomeye y'amatora iki cy'amatora kirafatanye n'ingene wa mugwi wa mbere w'abafise ubutegetsi uyu munsi bumva demokarasi bavuga ko turi muri demokarasi ikora bavuga ngo hatwara abatowe ariko amatora yo muri demokarasi hari ibintu bikuru byayo nayo ni uko ubwa mbere amatora y'umwidegembyo atari amatora abantu bafise ubwoba n'amatora aba ku mugaragaro tabusuma abantu bemera ibiyavuyemo ariko kandi birahambaye ko aba amatora ashoboza ko ubutegetsi buhinduka rero CNDD-FDD nayo ikora ni ugukora ibishoboka byose ngo aba amatora agumizaho wa wundi iyo demokarasi itagishoboza icyo bita alternance pacifique ntibikiri demokarasi
kubisikanya ku butegetsi bidaciye mu nguvu
ego abafise ubutegetsi uyu munsi bagatwara ejo bagatsindwa bakavaho abandi bakaza kumbura bavuyeho bakazotsinda yandi ivyo niho bavuga bati hajya ahantu hariho demokarasi ikomeye mugabo mu gihe hari demokarasi yabamwe bagumaho bakugara mbere n'ushaka kwitoza akacya yitwa umwasi w'igihugu narumvise perezida Ndayishimiye igihe yarahira yari yanabivuze buriya umunsi arahira yavuze ati sinkeneye kuzosubira kumva abantu bavuga ngo ntibavuga bumwe n'ubutegetsi ngo none ngo batavuga rumwe na leta ngo bazo bavuga rumwe nande bazocyatubwira ngo uwo batavuga rumwe si byo demokarasi yubatse uko nyene ni uko hagumaho ibyumviro bidasa umunyagihugu akaguma afise ingene ahitamwa. Icyanyuma rero kiza kwishyura kuri duharumbajije demokarasi irafatanye kandi n'ico bitse ikiganiro dialogue permanent kiganiro gitegerezwa kugumaho hagati y'abatwara nabo batavuga rumwe n'amashyirahamwe yigenga nibimenyesha makuru ico ni kintu gikomeye gose muri demokarasi rero kugira bino bintu byogarutse iyaba dufise ubutegetsi by'ukuri bwumva demokarasi bukumva ico kiganiro ariko dufise ubutegetsi gutumva ikiganiro niyo uvuze ngo tuvugane bino bibazo kwenye na bakwishura ngo ntidukeneye ngo yamagabura nyama ukamenga hari umuntu ariko arabaka inyama iyo turiko turavuga nta munsi numwe twe mashyiramwe yigenga tuvuga ngo tuje kubaka izo nyama zanyu nabandi sinumva bavuga inyama bavuga bati twe dukeneye amategeko yubahiriza umurundi wese tukaje mu matora meza umurundi wese agahitamwo mu mwitegenzo rero bizogaruka gute kibazo gikomeye umbajije bizogaruka gute biye tetsa kuri haranira twese bizogaruka kuri haranira twese
na pacifique arakantu bakunda kuvuga mbere washaka kesi bitwengera bavugukira panzi kirapanze no kuvuga yuko ono tushpa
hari bakorako
bakorako nako karaza amamze kumva biturekura nakugugumwa utuzwose n'utujambo duto udusloga singa no traduza mu kirundi
no kuvuga ivyivugo
ivyivugo kirapanze cyaratuvunye ntibakorako yuko demokrasi aho yo ari uko yoba alternance ukuvuga kubisikanya oya hariho abarugwanye kandi kaje bakunda kugaruka cyane cyaratuvunye twaragifashe kirapanze kandi ni statu quo ça veut dire on ne touche pas bira mumbabarire hari igihe gutanga amajambo umuntu yamari ko rakoresha imisi yose mu kirundi agora guhinyanyura ariko twaragifashe twafikwaniye kirapanze oya ni ukuvuga yuko iyo wagwaniye ahubwo nyine iyo demokarasi ukwigenga ni ukuvuga yuko watekerezwa kuba uri umuntu wumviriza abandi kuko icyatumye abafashe ibigwanisho bakagenda bagahagarika amashuri bakajya kugwana bagwanya ubutegetsi nabwo butashaka iyo alternance pacifique yavuga ubu ntabashaka ntabariko baragwanya n'ibigwanisho sivilidifitite ni ukuri uretse ibyo bindi nibaza byose mu kindi kiganiro nta mwanya tugifitiye
ego
nibaza yuko uno munsi sivilidifitite irafise ubutegetsi buhagije kugira ngo itunganirize abarundi itegure amatora ishyire
kumbure munyemereye Antoine Kaburahe mu kanya nitwa tuyo turasotse ikiganiro ndabongera umwanya kugira ngo mugire icyo musaba cyanye inyisho mubona zokunda reka nsubitse gato mbere ko ngenda kwa gatogwasa Pacifique nahazuye yari karavuga yishyura ikibazo gikomeye ukuntu zankingi zisa nuko zasenyutse zosubiraho sinzi ko mwobandanya Pacifique mukavunagura kugira ngo tucunguze umwanya umwete
narangije niko ntera ndagize mvuga ko dutegerezwa kubigwanira iyo tuvuze kugwanira ikintu umbure mu matwi y'abagwanyi bafashe umuheto bumva ko tuvuze ngo tugiye kurasa ntabwo ari ivyo jemba ndiko ndavuga kubigwanira dacite resistance dutegerezwa twese
bifatanya kugira ngo kumbure ntibagufate nabi ivuga ati dubwizo kubihara kubandanya kubiharanira
imvugo yoroshye tubandanye kubiharanira mu kubiharanira kandi twumve ko ari vya twese dushyire hamwe inguvu mu guharanira ivyo bintu ni ukuvuga kumbure ni naho mbiranaye kuhava mpereza niyo natangura gutanga impanuro nk'ibi vy'amatora yimirije jewe birantangaza nk'ubonye umugambo umwe iyo bariko barawugira gutya iyindi migambo inuma nk'icyo sinigera ndagitahura igituma bavuze bakoreye ibintu nk'ibi umugambwe sene bukeye twumva imigambwe yose isigaye ihagurukiye imiti ibi bintu nibishoboka kuko ibyo mukoreye SNL nanje nejo noneho baranayibonye no muri kahise byagiye bigenda umwumwe bamwe banuma uwundi ashikirwa kuko yanumye uwundi gucyo gucyo rero ibi bishikiye abandi bizore ha gukikira abandi basi naho batoba bavuze ingufu biga ingene boshira hamwe ingufu muri ayo matora akurikira afunga yagira bati reka tu ibe en front commun ibe urugamba rumwe rwa twese muri aya matora twese tugiye guhangana n'uyu muntu ashaka gufuta ko mu Burundi hazi cyimviro kidasa n'iki wabo ico coza ni kinzere ku Barundi bahagira bati reka rero twese dushyira hamwe izo nguvu no muri cyo cy'amatora bakora tuzi ko atari amatora nabyo nyine tubiherekeze kumwe bavuga kumuherekeza gushika ku mpera uwo ariko arabeshe reka nibyo tubijemo twese hanyuma turabe icyo twaba tugishobora gukiza icyanicyo
ego agatungwasa numvisemo kunda gukoresha imvugo mbabarira amatwi none musi twavuze yuko kuva muvuye mu muhari wa Rwanda icyo gihe mwaraje cyo kimwe n'umuhari FDD muri ngira musanga mu gihugu hari umwidegembyo hari amatora atunganije neze mu 2025 atabayemo imyidogo kandi icyo gihe abanyagihugu baraserura kiri ku mutima biciye mu binyamakuru uno munsi birakunda yuko ibyo mwasanzeho kiriya gihe bigaruka biciye mu nzira yihe n'igiki mubona cyoko kwa kigakorwa nande mugire ku mutombora
urugendo rwabaye rurerure urya hanini ya nuko akeshi bamwe bamwe kubera ibihe bagiye barimbura aho batabibye iracyo gitumubona bica binagora gutunganya neza uko ibintu byaragenze urya urugamba kugira ngo mu Burundi hasubire kuba intwaro y'imigambwe myinshi nubwo bamwe bibaza yuko ari ukubera ingingo yafatiwe irabore mu Bufaransa n'ingingo yaje yisunga ibyari biriho muri Afurika mu Burundi hadasigaye inyuma nuko hari abantu bari baramaze guhaguruka bakemera n'ubuzima bakabuhiba bagwanya izo ntwaro z'igitugu z'umugambi umwe urugendo rwo kugira ngo demokarasi garuke mu Burundi burya nuko aba batware bacu batabyemera sibo barutanguye kugira imana byarabaguye ko nibabishimira imana mugabo ntibace bibaza rero ngo bya byivugo kaburaye karavuga ngo bijye hari agaciro bujya byogira bijya byivugo nta terambere bizana mu gihugu bijya byivugo byabo nta tuze nta tekane bizozana mu gihugu kuko bijya ni byivugo by'abantu bagomba kwigungira ko ibyo bigungira ko kandi ubugunge nibwo bwatugiye kugitabagara kitabagurika rero mutibega none byogenda gute twebwe mu kwezi kwa mbere murabizi twarasabye abantu bahagarara ibiganiro by'Arusha bahagarara amasezerano y'Arusha ko nubundi bogerageza gufasha kugira ngo abantu dusubire twicare hamwe turabire hamwe igihugu kigeze tuniyumvirire hamwe kazoza k'iki gihugu cacu ibyo ngo pacifica yabivuze samagaburanyama na buhoro buhoro uwo muntu wumva avuga amagaburanyama nibyo kuko abona yuko ibyo ashira mu mifuko ibyo ashira arabona by'ukuri ko bihari akabona ati aha hagize abandi bantu ibintu bigatunganywa neza hari ibyo nduhava ntakaza uyo kwiyumvira ko ari amagaburanyama ndamutahura mugabo nimba yona bamagaburanyama mugabo igihugu kigakira igihugu kigatera imbere ntacyo byo bavyishye demokarasi rero ari niya ishingiye mu kubahiriza umuntu uwo ari we wese uyu munsi abantu baranyagutwabo uyu munsi abantu barangara uyu munsi abantu baranyuruzwa none ubu botubwira ko ari byo bagiye guharanira kuki batumva yuko umuntu atana kazi kubuzama zoza kugusaba muri leta atana ubuplan azoza kugusaba akubwira ati nanje ndakeneye kumva ko ni degembya shinza akabutike nanje nkavuga ati ndadandaje ngize ati ngira ndo purumusenyi ntihaci haza umuntu amapete avu n'ibitugu ngo kirazira ngo nejeje nyine nkuri icyo gikogwa ibyo none twobishika kugute twobishika kuko abantu baganiriye hanyuma abantu bakamenya yuko hari ibitabangikanwa amabanga kanaka urayarangura ku neza y'igihugu ushatse gukora ibyo bindi ukavuga uti aya mabanga ndakinjuye rekanje gukora biriye mugabo ngahe wacu byaracanganye abategetsi nibo badandaza bakomakomeye nibo bafurunisere byose byabaye iby'iwabo none uhundi nawe abaye wandi ibyo byose n'ibintu byasaba bimwe pacifique yavuga ikiganiro kirakenewe ibiganiro hagati y'abarundi birakenewe kuko Burundi si cibare cy'umugambwe uyu canyuriya si tongo ry'abantu b'umugwi kadaka oya Burundi bwatwebwe twese mugabo ubu bwatwebwe twese mu gihe intwaro itubabaye twese idasanga yiyitiranije yonyine n'igihugu kuko niyo ngorane nyamukuru kandi mwaranabyumvise bavuga bujya ngo buje umugambwe n'icyo gihugu none ko ari migambwe 35 hari Burundi bungahe aho rero none uvuga nti ikiganiro kirakenewe hanyuma demokrasi abantu bagatahura yuko ubwambere na mbere nuko bahiriza iteka n'iteka na ry'umuntu uwo ari we wese hanyuma kandi ubutwara akumva ko ari harya kugira ngo afashe umwe wese gutera intambwe aje imbere ntari harya mu kibanza kugira ngo acinyize uwundi kandi akava mu mitwe y'uko demokrasi bingana n'amatora amatora ni imwe mu ntambwe za demokrasi kandi nayo nyine aba matora meza iyo atunganijwe neza bose babona yuko atamanyanga arimwo mu buryo atunganywa mu mategeko ayagenga n'ibindi n'ibindi ibyo rero tutarashobora kubikosora hazoririmbwa demokrasi mugabo tukiri mu ntwaro tamenye ingene no havanda yita
ego ariko agatogwasa kugira ngo mijamba abandi duhave dusoza ikiganiro muravuze muti twaranditse dusaba abari barafashije mu masezerano y'Arusha ko busubira kudufasha mwebwe ni jambo rimwe urukiza mu ruteye ku bandi bantu icyo gihe ko mwanditse batarabishura
nituruze ku bandi bantu
ego
urukiza turuzeye ku barundi ubwabo
ego
umurundi wese atahuye yuko Uburundi ari igihugu ciwe hanyuma tukagira ingendo yuko twese tuganira ibyo buzima bw'igihugu cacu atawo niganwa ijambo atawugunga abandi atawitwaza ivyivugo ngo abuze abandi uburenganzira bafise bahabwa niteka batewe n'Imana cyo kwitwa abarundi
ego none abo barundi bazoheza bashigwe hamwe nande kubera ko badashobora kuvugira rimwe barakeneye ubayobora kugira ngo bagondoze leta ishobore kwemera ibyo biganiro bivugwa kuganyu ni giki cyo gondoza leta byokogwa nabande uno munsi ko muvuga abarundi muri rusange
uwari wese arafise uruhara mu gihe uwari wese yovuga atumbereza yuko tubwirizwa kuba abarundi tungana tubwizwa kurabira hamwe ubuzima bw'igihugu twese turi hamwe tukumvikana iyo tundi ko turaja n'ingene dushikayo byose byokunda abamenyesha makuru bagakora icyo gikorwa abanyepolitiki bagakora icyo gikorwa abanyamashengero bagakora icyo gikorwa ya societe civile nimba kibaho sindabizi igakora icyo gikorwa nabandi nabandi imice yose y'abarundi bose tukavuga ururimi rumwe gukumva yuko duharanira ko Uburundi b'Uburundi bw'abarundi bose atari Uburundi bw'umukuru w'igihugu wenyine cyangwa Uburundi bw'umugwi w'abantu ibyo tukarondera kubivamo tukarumva kandi tukabivamo atamaraso asesetse tukabivamo mu nzira itekanye mu nzira y'amahoro
ego Antoine Kaburahe umushinga mateka gatongwasa ati abarundi bose baje ku kivi umwe wese ahaherereye rekana babaze ku ruhande rw'umumenyesha makuru n'uburongoye kimwe mu kinyamakuru gikomeye mu Burundi abanyamakuru bakora iki ko agatongwasa bateye akamu
cyerebaza ko agatongwasa asozereye neza ikiganiro twagiranye kandi cyari ikiganiro n'ukuri ziri niyo nkuru wakoze cyane yavuze abantu bakomeye cyerebaza yuko wese umwe wese mu byagijwe akoze icyategerezwa gukora hanyuma abategeka abari ku butegetsi abarose ubutegetsi reka mvuge nti abarose ubutegetsi bahawe n'abanyagihugu kuko kera barabwiha babicishije makudeta aba rero bama bari ko bavuga bati le conseil national bene wiki senedefite de montongo e conseil national pour la défense de la démocratie n'ikintu gikomeye biri biri mu shingano biri muri devise yabo
kuvuga akaranga mutima ku mugambwe
n'ukuri yego twategerezwa rero kuba twese baba abatwara imigambi baba abamenyeshamakuru baba iyo sosiyete sivile nahasubu twenga honorable que twasavuze ngo niyaba ikihari burya ngo akabiga tuba ntakize mu ntunge kandi ntihagire umuntu yakibandanya mugabo yabivuze spontanément yabivuze ata yego ni ukuri rero ikiganiro cyari kiganiro cyiza cyane
ariko Antoine Kabore na wabagije ni nacyo agatogwasa yavuze mwebwe hari ibyo mubona byihuta nk'uturero nka dutatu amenyeshamakuru bakwiye gukora baba bari hanze baba bari mu gihugu ku buryo uwo mwidegembyo wagumye uvugwa ugaruka ku buryo ibintu bihinduka icyo kiganiro gikenewe kugaruka mu gihugu kikagaruka
Gilbert iyo nkuru wari umunyeshamakuru uri hanze ikindi hanze washaka mbi twategereza ko turi hanze je nawe erega ku iyo ngorane ikoze umunyeshamakuru nkawe umbagira yenda kubazi
kumbe kongira ko ndiko ndarimisha ikiganiro biragoye ko nishura muri kano kanya ndiko ndabaza utubatsi ariko reka nishure ku cyo mwabagije turi hanze kubera ko twomowe abari batutsi twakora mu binyamakuru byaturiwe
nivyo yaba rero yabawewe yabajewe kuba turiko dukorera hanze ibisigurize mugabo reka ntacu reka twe twibagire gatoya
yego
je nibaza rero yuko ubu Burundi aho buhagaze ahantu hagoye cyane
yego
reka dusabe rero abarose ubutesi bahawe n'abanyagihugu bafashe Burundi bugerageze kuronka amahoro buroje muri iyo nzira ya demokarasi buje muri iyo nzira y'amatora biriko bararirimba ariko rero batangiye badahaye abicyo ko bari muri kompetisiyo inzira yo kujya muri kompetisiyo birabaje cyane uravye twarusubiye kwivuga mugabo umwanya warenganye code electoral
ngene ko tuzotunganya ikindi kiganiro cyihariye ku bijyanye n'itegeko rivuga itunganya ry'amatora
ariko rero icyo no hereza ko giye ku bwanje abamenyeshamakuru bagishobora gukora nibakore aho bageze nivyo biroroshe uri hanze utararubunda ariko turazi yuko abamenyeshamakuru mu Burundi baragize igikoni gikomeye cyane siko ndavuga bari iwacu gusa ndavuga n'abandi bose abakihari abadushobora gukora bakore iyo sosiyete sivile honorable gatogwasa yavuze ati niyaba ikihari irahari ako gasigariye ari asosiyasiyo zibiri cyangwa zitatu zikore abarundi barabona ibyo bariko barakora kandi abarundi turabashigikiye imigambi isigaye ndabivuze ndabisubiye isigaye kuko hari imigambi myinshi yamaze kudebukirwa kandi yamaze kujya mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi yigisigaye yigenga niyikore aba rero tuba ku Burundi abantu bitegembya bavuga icyo biyumvira badategereza kuvuga icyo abariko baratwara bifuza
yego murakoze Pacifique ntazwe namwe mugerageze mukoreshe iminota 2 inyishye mubona nizi
giye kuvuga ndi ku ruhande rw'amashyira hamwe yigenga niko umushinga mateka gwasa yagize ati nimba societe civile kihari nibaza ko kenshi societe civile noneho bariko barayibwa kenshi wacu usanga bavuze cyane aya mashyira hamwe nka yaharanira gato yakazi na muntu yacu yirukanywe ariko societe civile ni ikintu kinini cyane burya imiga amasengero amasindika iyo migwi yose y'abanyagihugu yitunganije idafatanya n'ubutegetsi ikaba itari mu ntumbero y'ugucamahera yose ni societe civile niho umunyagihugu abasigaranye ijwi ryiwe iruhande y'aba banyapolitike burya societe civile kiza yitandukanya n'aba bafise ubutegetsi n'abashaka kubushikira kugira nayo igumana ijambo ry'ingene ishaka gutwara abanyagihugu bagumana ijambo ry'ingene bashaka gutwarwa neza nabo rero iyo hageze igihe cy'amatora haba hageze igihe igikorwa cya societe civile mbere abafise ubutegetsi kenshi batabutahura badatahura societe civile icyo ari cyo kuko n'umwanya umunyagihugu agwanira amatora y'ukuri ni ukuvuga ntituze kugwanira ngo nihatsinde CNDD-FDD ngo nihatsinde CNR ngo nihatsinde FRODEBU oya societe civile iza kugwanira ko CNDD-FDD iza ikomeye mu matora na programa yubatse neza tukayibona CNR iza ikomeye mu matora ifise programa nzi yayo tukayibona FRODEBU iza ikomeye mu matora ifise programa yayo tukayibona hanyuma rero twebwe nk'abanyagihugu tukajya turonka ubwo burenganzira bwo guhitamo muri abo uwo dushaka ko dutwara iyo umwe mu batwara ariko arakwega ngo bibi byiwe gusa aba ariko araduhonyora niho rero kano kanya arako guhamagara abo bose bari muri urugo ruhande rwa societe civile ko bagwanira iryo teka ryabo ryo guhitamo mu matora ryo guhitamo uwo bashaka uwo dutwara siwe gihugu ubudutwara siwe duteza gukurikira twe tugira tuti turihitiramwo kuko ntidufite natwe ibyiyumviro bimwe umwe wese afite ibyiwe ariko dushobore guhitamo tugwanira uburenganzira bwo guhitamo mu mwidegembyo wacu kandi ijwi ryacu rikagira agaciro nicyo gituma ibi guhonyora umugambi umwe ugira kabiri mu gihugu hageze amatora nyene twe tubyiyamiriza kuko baba ariko batwakajya jambo tuzohitamo hagati yande nande mu gihe wa mbere ashobora gufuta uwa kabiri ako nakarenganyo gakomeye kandi kaba gakorewe twebwe abanyagihugu twebwe duhitamo rero ntera kamo yaba amasengero mu Burundi yaba amasendika yaba ayandi mashyira hamwe asigaye akiri muri ico gihugu ibi bintu twese dufatanye kwiyamiriza bino bintu umwe wese ahageza mvuze kwiyamiriza n'irindi jambo rigoye umuntu wese cyangwa ati none bavyiyamiriza gute umwe wese ahageza wo mu masengero rafise ngene avuga twebwe abandi mu wagati y'akazi na mudufise uko tuvuga nabo dushobora kubwira ayandi mashyirahamwe akiri mu Burundi umwe usanga afise ahashobora kugeza ariko icyo ashoboye akagikora ntabe sindabibazwa urugamba tugume twumva ko ari urwa twese ubwa demokarasi bw'ihagaze
ego no kuri kano kamo Pacifique ni nahazwe arongoye FOCODE tugira dusozerere ko ikiganiro agahaza cyo no munsi ariko imbere yuko ndakirangiza reka mbanze nkengurukire abatumire mpere abone nahereye agatogwasa ndabakengurukire ku mwanya ugoye mufise kuba mwarose akanya ku kwitabira kino kiganiro mukanabwira abarundi bazi ibiriko birashikira umugambwe murimo uko mutegura kuzobandanya urugamba rwa politiki
murakoze ariko gatoye mubinkundiye hajya nimba navuze ni societe civile nimba ikihari nukubera yuko yego amaliste nkuko n'amaliste y'imigambwe ari maremare turabyumva ubwabo agacerere kabo bantu kiretse kumbura bari hanze kadutera amakenga murakoze karanko barantunga
n'ijambo rero mugombye kuvuga ati abari mu gihugu nabo bikangure bakore nk'abari hanze
yego n'ukuri birakenewe
murakoze cyane kuri ako kamo mubateye ngengurukire kandi Antoine Kaburahe nibutse abadukurikira ko arongoye groupe de presse iwacu namwe mwakoze ku mwanya muto mufise mukaba mwashoboye kwitabira kino kiganiro
urakoze Gilbert nanje ndabashimiye mugabo ndi mu buhungiro cyangwa natezo kwa ndi Burundi hamwe n'abamenyesha makuru dukorana kandi ndabateye intege ndabashimiye bandanya bakora wakoze ku kuntumira nemera ibiganiro bike cyane jewe kuko n'umwanya urangora mugabo twayanze neza cyane mwakoze cyane
murakoze nawe reka nkengurukire kandi Pacifique ninahazwe nibutse badukurikira kwarongoye ishyirahamwe FAPODE namwe mwakoze kuba mwafashe kano kanya kugaruka kandi muri kino kiganiro mukemera kuduha umwanya mu gihe dusanzwe twarabikoze ko mu kiganiro giherutse
nukuri nanje ndabakengurukiye bwabaye ubwa mbere ndibaza duhuriye mu kiganiro kimwe na Antoine Kaburahe be n'umushingamateka agatongwasa ko ngize imana akaba arije ngiye kurangiza je mu nkundire nshishemo akajambo ka nyuma akajambo ka nyuma ngomba guha agatongwasa hari ivyo kenshi tuvuga iyo umuntu atakiriho ariko ni byiza kubivuga niyo umuntu akiriho ubwa mbere no kumutera intege kugwa ariko nticoroshe hari umwanditsi w'umwongereza yitwa Kipling Kipling arashobora kuza kuraba poeme yiwe ivugwa cyane kenshi subigwamwo niwe nk'agace ka mbere k'iyo poeme yiwe agira ati niwabona ibyo wubatse byose washyizemo ingufu zawe zose z'ubuzima ukabona umunsi umwe barabisenyuye hanyuma atani induru ubanje kuvuza bukeye ugasubira kubaka itafari rimwe kurindi ukabandanya aravuga ibindi byinshi reka cinja ahaza guhereza arangiza avuga ngo uzobura umugabo rero je yo ndavye
Rudia
if yitwa if your poem yitwa if no mu gifaransa baragira si rero niwashobora ivyo bintu byose cyane cyane nk'icyo kuba ni vyawe byose abisambura ibyo wagwaniye ubuzima bwose ariko bukeye ntunidoge ugasubira kujya gushyira ku itafari uzobura umugabo rero je yo ndavye ibintu agatongwasa yagiye arakorerwa muri ico gihugu yaragwanya urugamba rwiwe rutoroshye yagwanyemwo nabo bari kumwe ico gihe nari mu hatana rutahura ubu ndabyumva ubu ndabisoma nkumva ibyo ari byo ico gihe je nari mu hatatahura urwo rugamba rw'ico gihe ararwana hanyuma arahagarika intambara araza mu gihugu umugambwe arawukora uwo mugambwe barawugwanya barawusambura baramwicira ko abantu barawumwaka noneho arasubira arubaka ikindi kintu ko warisiyo nk'uko wabivuze nanditije ico irabuko vyabaye asubira gutangura gushasha umugambwe arawubatsa ugejeje ahantu ukomeye abarundi bagira bati iruhande ya CNDD-FDD nico dusigaranye kindi dushobora guhitamwo nabo bakawushwanyagura kwa kundi nyine akabona biragiye ntacika intege ntiyigisha urwanko akabandanya kandi kavuga ati n'ubu simpevye ndabandanya bishoboka nzoguma ndiko gushikaho bizogera n'ukuri n'ubugabo sinipfuza kuzobivuga yarapfuye reka ndayimubwira kiriho n'ubugabo nabandanye agira inguvu ntibimuteshe ibyo yoba yemera abandanye gushikaho kumbure insinzi izoboneka canke abandi baze babandaniza hazoba yarageze umuntu giciwe abantu ko yabiciwe uravye abantu biyo bapfunzwe uravye ndanabibwire kandi n'abasenere bose burya kenshi barantangaza iyo ndavye inshuro nakira amakuru yabo banyurujwe bishwe bapfunzwe bakorewe ibintu bitagira izina ariko bukeye ukabona babandanije na za nguvu nyene bose ndabateye intege nk'uko ndaziteye abarundi bose
urakoze Pacifique ariko nubwo naza n'abasezeye agatongwasa babavuze mu kiriho ngira mu misogo na 20 mwagira icyo muvuze kamo Pacifique bateye
no mukengurukira nubwo ntavyumvise byose byaje biracikagurika ariko l'essentiel nayumvi jewe cyo musubirangaje kumbure ntara namenya n'ivyo byo bya politike kubera narasi ikintu cyo itwa karenganya kuva ngira umwana mutoyi nibaza sexism uyu munsi rero siho no subiza umugongo inyuma jewe ndemera neza yuko uburundi bwa bose bushoboka uwo wizi akeneye n'uwo imakamba n'ibyo akeneye n'uwo iri mu rutana n'uwo muci bitoki ndemeza yuko ibyamoko ni kirireme ko badushira ko baduhendesha afise ibyo ariko barakamisha kuko dukeneye bimwe twese dukeneye kubaho neza twese dukeneye kugira iteka twese dukeneye gutera imbere ivyo rero tuzobishikako nitwaronka abatuyobora by'ukuri barajwe ishinga n'ineza ya bose barajwe ishinga n'ineza y'abarundi bose uburundi bubu burundi atari ubuhungwa ahubwo ari uburundi bugendegwa buzamwe abantu bipfuza nabo kububamwo ntibube igihugu cyama gisunika abana bacu baje kugorerwa mu gahinga bitwa impunzi bagira aho bavuka
ego pacifica ati ndakinyemera nimwatera iri nditafari agatogwasa nimwe munyumva
nifuza yuko tugishika ko twese turi hamwe
ego agatogwasa nimwe mwabyumvise ati nimwatera iri nditafari nubwo ibyo mwubatse basa n'ababisenye niho bugabo bwanyu butsogaragarira ari itafari mugiye gutera mu musogonda cyumwe
turiko turayitera n'ubugenda
reka rero
ko tutiyicaye
murakoze cyane
tutambuka tuje imbere ntiduhagarara ngo nukubera bariko baragira ibyo bariko baragira
ngira bumvise babyumvise nkengurukire abadukurikiye muri kino kiganiro kiribe niyo nkuru na kiremeshije nanje ndabakengurukiye amahoro n'umunezero bitanga n'uhoraho bibane na
ndabashimiye rero nshuti zanje bakunze mudukurikira kuri channel ya YouTube Urugendo News imwe muri mu Burundi canke muri mu bihugu duhana imbibe mu Rwanda Uganda Tanzania Kenya cyumwe hariko bihugu byose bigize ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko East African Community mwarakoze kutugomwa wa mudukurikira ndabibutse ko hariho umugambi wo gushyigikira ibikorwa byacu kugira ngo tuvyagure abantu bakeneye kudushyigikira rero mudusanga inbox kandi ndashimira ariko badusanga inbox batuvugisha biboneka ko hari ababyifuza canke abashaka ko badushyigikira nawe rero mugomba kubikora WhatsApp yanje ni +358 46 58 34 314 nitwa Daniel Mugisha kwishe nyene Urugendo News canke yashe n'indi senere nyamugayo muheza gigo cyane.